Ghana this year, yes, I'm a senator, this mamma. One of the changes in Abusa for Mumina Quaba, and Moshisha soon could be for the Cassis Sabre with Tian Ka, Nakasa Bobran and Aswan, and Small Draba Betty up in a Swiss Fata, say King Kamania Bitino, and no, and a Sabre idea, Jawadama, Yadina, a Babasumo, a way for the Cassis, and some idea, Bebrebe, Bubrija, Papa, the end of Rich and a Panzer, for where they are, what they are, and then you see Kumo, a year. Ena sabre esi se yanya senketwa enti nsem na wa ba ne sanso na de twema de ma na ja o sire sa akenya ho na wo na edu ni nyina no na atekọ ba bia wunya age se one vision enko a abusua na de de ba ba sumwe wadwempo no whatsapp number na egu ho no wo so papie ke wa na zen ho udie ni etie udie ni ma ye ntie wo bia de ntima bo modena na ja egum na ja ye ntumi ehu de ekọ na de eba na de ye de ba de de ma kwete bia beti ni se ade sha wo mo ewo gagbani se gagbani o se gagbini abusua dini de ho brede ho enti ne fatem na wo mu de abetu de se omunkuro no nofo ho ensu ayira fo wo mo pa ma me bi o se nka ne pa ba kan ba nkukuro sori ye ensu na fa ne ba nkuhu ne ma more ne ba nkutan na kredo ko wo nya nka ni he na wa na kom controller fo se se de ayi abanwuma ye fo be se na wo mo pa kam no wo nya die mu de mo mo ye die mu ma mo de mo meto president odum president central fo mo munim se yan ebom dawro gonwom na kwasan kwanta road ho nom isi corridor road ho me de obekọ ho ensu atopa mantam ho de nya seto omanfo cars ye tintim okwano so no isi corridor road yi aban bi aba ho de twa no ho yimpoa obekọ so net sa wo de ma mo nya da na mo ye na manfo be yembi na ye bekwa kwapie mu ewo Kogi state na sika kwakọ amna yi wo mo mutu fo ma gudi amna ye bia danche agum akum nipa mienu papa bia oku ne ma mienu ano ope na yire dia yantoso no ya che no ne che no ne yire na bafie se odwane ye otesi ate ne kuro no aba sanse wo hu se se dia fie ho no kwa betuma da ho na oba ne se enu bone ne kunu eno no 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 ete praga se ya na fie ho nipa na hu na mane sa ware bone de eche ewu I was your way and in summer, Sabri and Sasso, so I had day as some war. I was one of vision, GH. So, but more than subscribe and I share no for France and Kaby no more should be or some for DC Poku Kongonko Bona Champion and Abusia Yantuba Senaka sending to Minister Biabi Yamfandenda away for the Cassie. So, Yam free and send Munche Mwase Ewa Gagwini. No from potem hono mo na uko piema wo hono mo a ade hie ye omo ase ensu ato ayiri dia fo wo mo niema ama sabre nya sem keto akura wo manfo echire ma nya we ni die di kan nya we ni die toso mienu ensu ato a ayiri fo wo mo da nanso eye ni na aban atorenje maboa fo mpanimfo eni aban na musifo kakra ombetumi aye no na omo dia ba be support o makakra aya ne se oh we die enu anu no asi aduma na wie nsu bekom no na chese nsu ni tobie mu a ase na esa ba be fa wo mo to mu so mbesere mpanimfo pa ase bre we mu die ya fa wo mu die wo mu mpese beto aso bi de mpanimfo ye de so wo masere no ye nyen kum ni kojo to ye kum aboa na wo na ya ye ntweni timfiri so nya ase ya ye wada wada no so abehu anu asa enya ni tietu aso anu asa so eba biem no na nzu iri de enzu ho ye nto ne choko enzu ho ye ntumi ensiri full stop de ono beka so obeye na obeye ntinu da bia omo so asa ne egwata bi na mu yiyi se kwan bi na mbefa so no mape ba fufuro bi amo wo makobo wo sese wo ho no ma na nka ma ye ne ntam de amo na pa se wo mo ho sa na da bia nzu beto ira fo wo mo na mpo wade a woni da so sa na pa wo de bebe ye wo yi ba tu anamo fufuro bi no baba na chese no no nzu ato atwe no ede ne ko wadwuma e na wo sori anapa ede akwa obi nim de nkukura de beche so se ekwedai se odoman koma be hwie nsuo ya firi soro agu fom da suo mu se ya na pa se ye de ye ntinhu na nsuo to so na yiri sa so ye de fom ekwakwo ye adwuma na adon kwa beto chacha sa de sika nko adan ye tubata edipa abu amamfo am ye zonya bia di ntin santia ntino wo mu so wo so do ma brem panimfo ni nsuo ayira fom ayira fom asa da bia no ayakasa kasa asye no emfolo to ombe sirem panimfo se we die adabraka mo ya na mo nya ne preko na oye ya ma mi fo nkonko pie mu ewo ensem foforo mu e na sabre wo kopie mu ewo ɔmanfo a ɔmo na nsɛntɛm sɛ ɛbu nkɔmpa kwetia kaka ɛtirim kakra aban nwuma yɛfoɔ de babɛtu dwa sɛ ɔmo panwa nam bi ayi ɔmo sɛ yɛfrɛ no kola cost of living allowance wohwɛ sɛ sɛ yɛ dada seten a yɛwɔ mu ne sɛnea nneɛmama yɛsamte hɔ berɛ de hɔ hyeɛ sɛn sika yi wogye yɛ ano awiawie bosome no nnuru koraa na wo akua kɔtɛ no kan ma spenses koraa no bosome no nso koraa deɛ ɛbɛba bɛka me nsa koraa no nnɛnneɛ ɛnsome nnuru baabia nti na ma spenses yɛmɛyɛ no na sɛ sika no asan wie nti sɛ sika no yɛwe yɛwe ne sɛ gɛgɛgɛ ne abɔnsu agu so deɛ akɔ akɔduru no sɛ dɔla no koraa ne sɛnea wosi guasi de ne deɛ koraa deɛ yɛbobɔ ne sɛ yɛa na wate so sɛdeɛ kane na aba no a ne yɛto no yɛfrɛ no kurodom no na ne ɔdo nsa sɛ ne wapia no sɛ kurodom na akɔtɔ womenim ne wapia nsuo agu so woka sɛ wobom a ɛnsom nti wɔmohwɛ yɛhwɛ nom sɛ daabi yɛayɛ adwuma yɛ adwuma yɛ adwuma nso so yɛsikasɛm ne adeɛ na ayɛkɛsene na ayɛsamte hɔ berɛ de hɔ hyɛ so ayɛ sɛ basase tasase ganzangan na sɛ ɔbɛyɛ adwuma na wo sikasɛm ne adeɛ ade nso deɛ nsɛ da ne mu na sɛnea berɛ mu ayɛ din a aban mu mpanimfoɔ vat wɔba a ɔse ɛma no koa papa bi ne ɛka ɛ wobɔ ayi sɛ are tuatua yɛ sɛ wopɛ ntoma ba abɛsena nka asi ma no patututu mabia kwan no m koraa ma obia ntwam biam nti ɔmanfoɔ bebree no a ɛnea na wɔm ɛka sɛ mpanimfoɔ no deɛ ɔmo ahyɛ ada so nanso yɛa yɛwɔ fam a yɛyɛ adwuma de aboa no yɛnya bi nni nti mommerɛ biribi kakra mientafiri nti aban nnwumayɛfoɔ no teatua ɛma wobɛka yɛ teacherfoɔ koraa de ɔmo mfidie no ɔmo chɔk ne ayi mema mo chɔk bia ɔmo maka ne adeade nyinaa ɛgu fam lesson note nyinaa ɛgu hɔ so ɔmo nna nkɔ adwuma bia nti ɛma ani berɛ baeɛ ɛma ɛno na ɛnam so ma yɛ hande student no ma headmasters ahodoɔ ɔmo wɔ sukuu no mu a ɛkɔ wiase na headmasters yi na ɛto ɔmo bɔto ma nkɔda yi biribi adi no nti sɛsɛ deɛ ɛneɛ atadwe yɛso tena baabi awe a wotene dɛm controller na accountant general ɛneɛ wɔmo department wɔ ɛto anamo ma sesei ɛnwa nam no abɛdwa cost of living allowance yei aban nwuma yɛfue yei mate denne atadwe mɛwe mate denne atadwe mɛwe mate denne sɛ atɔ mo laa so mo nkwa nko ɛneɛ kyeɛti nkyɛ mu ɛ na sɛ gu mfrodofrodo hwɛ na bi ankoa ni na mesoa bɛwom na ayi wɔmo se wɔmo release sika no true finance ministry a wɔmo adua mu ma wɔmo so wɔmo release 485 million ghana cedis ɛna gya kanofra ta ne nan nam sie hwɛ ayɛ mafo mpanimfo na saa no akora na kye asi hɔ nti aban nwuma yɛfoɔ kɔm ne mo nti sɛ mu sika na abɛdwa mo nya adwuma no sɛ mo kɔɔ yɛ a ayi mo ne wɔmo kɔhyia a wɔmo hwɛ mo bɔ na nsɛm de baayɛ sɛ ɛmaa yɛ o sɛ sɛ deɛ aba no an sɛ mɔni agye sika deɛ ɛyɛ baabolo si sika na ɛyɛ adeɛ nyinaa nti sika deɛ ɛyɛ paa nti moda aban ne controller ne finance ministry ase sɛ wɔn ama na yɛ ne ntɛm abusua wan version gye akyi so ne maame ntɔ so na mefa nkɔ pie mu wɔ nsɛm foforɔ mu ɛneɛ sɛnea ɛnɛ wɛda aka ahe ba waa deɛ nkyɛgye no kɔ bibio ko a ɛwɔ ahe bɔɔ na akɛse wɛda ne lɛ wanka ntim koraa wo kɛtɛ koraa wontim sɔre mfiri so no akɔ adwuma nanso sika nti na ɔkɔ fie no gbɔmaa de sɛ baayɛ nti nnipa ntentena ase koraa nrɛse kakra ɛdeɛ koraa ne mu mfa so bebree bɛba tato ɛnkyɛ mɛkɔm kurom monyanya ntoboa mfa mmerɛ mfa mti aka nkɔm kurom na akua koto sɛ ma brɛ a memmerɛ fie ɛkɔ akɔtena ase koraa abusua yɛntra so nneɛma nkonko pie mu wɔ nsɛm foforɔ mu na yɛkɔ akɔ pie mu wɔ kpasa nkwanta mpɔtam hɔnom otima ntam no mu eastern corridor roads no wonim sɛ ndc ti so yi na aba green book mu ye amanyɔfo mo a modaadaa mahama saa paa so deɛ moayɛ adeɛ o awurade bɛhyira mo papa na woyɛ wei adeɛ na abɛnya wɔ mu sɛ wobɛtwa nkontompo ama asafo ayera mo ada abɔnten sɛ ampa so nsɛ moda abɔnten wosɛ ghanafoɔ de kyerɛ mo na so wɔ mu ahu na akufoɔ ado nso so baeɛ a ɛsin the pipeline na ɔde borɔfoɔ akɛse aka ne se nsi so kwan no na kaase atentim wɔ so no monkɔyɛ abusua kaase akɛseɛ mumurutumu yi tracks akɛseɛ yi a yɛadodo nneɛma agu mu a yɛde berɛ adwadifoɔ ɛkɔba ne sɛ ɛkura deɛ na neɛ petro hyeɛ bebrebe neɛ nneɛma no ɛnya bɛduru adwa ma so koraa deɛ neɛ yɛnya bi ɛmfa sika koraa nkɔ wosiane sɛ wɔketekete ma mpɔre wo sika fia sɛ anoma motom ne nti nkɔ nkɔ nkɔtɔ bi kaase yi na atentim tentim sɛ yɛa ɛwɔ atɛkyɛm ɛna ne puuhyɛ ne apia tea wo nsa kyerɛ wo nsa tere no tere no tere no brɛ w'akyi kakra ei ya pia 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 enko na sani ana kaze ni bi atintim ateche ni ma wo mo wona enko nanima etimfa ko wata bitinso osu abrobo no abusua yenko nko bo yenya ko homamra na yenhwe se aban ho a enefa ene o mane nka wenya ne fede a kwazia mo akwatei jesue na edisi na afrawi abusua ya papa nom ya yetifie hwe wo makira kwan so wo beba fie na eja wo maduane kora anse no sa na wo ma yin wo ka na akwatima tetwem e wo isti corridor rose wo nti abamu mpanimfo wo monsore wake na eja mutam table na duru bebi na omamufo no yesesa na yeye nti ya munya asesa asem no mu aye na mde maye na mkokoye maye na entimi emwaye abusua wei eya video a kwasa nkwanta mpotam ho no moti mantam no mu na ye papa no kwane nti ne waka kwantim fi no na ye nto aso nfa nkonko pie mu ewo Adama wa state na na sentem de babeto odwa se krachi ya watu wananim hantwi na ni awurawura du krom ebeto odwa se ne mamba mu mienu na nkoda ne ye nan na se atete o se den yo maame no kra wa se din ka krodi kan nya nya miscarriage ya na urade dum wo mo nan na nan nu mu mienu asan so afrim ene ka mienu nti ano na agya wo de tetene ne wura wo ba tan sey ye den a mu nyina no obi wo ho abesa de achechere ne wura kakra kakra nti nkodai wo ho afa de ne papa yi ese nkodai abu nanim tia wa ka asem wo mo anni so ah na nkodai wo ka asem wo ba na wudimi nton su no wunsu nkonkofa ha ba mehim akwada de aduru ba bi obeye niamo ho so obeye aso de kakra eno nso nkyere se mane nto aso da wotia na de na ba wo ho no nte aso aba no twa no biu 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 no akye ndie nti ofom ye no atetre no na eno ana de kari won sa na de kari fowe de no makari fowe nanso agya we de se ne ma fom no wantumi amfa nche ama nkwada no wakum sa mienu na asa ka tefasa asisu na na mami ede chichire ne wire no se agya papa de awade mu mo treatment de wo fa no kwa mami ese tia wotu nyina ne ho wese nyina no awurade ne kura ne nkwa na se awurade de ne nkwa ne pa ahye papa nsem dia wo nkwa kuni dadadadadada wasan akuni mani mienu no kuni wie no na opedi aseka no so de ban so no so hwe mi mi nyina ha kwadwa mrika me kwa me na mom dwane se babababa nkanye sa dia nkwa se nka papa no wo kuni bi na afei na positive anya papa ya che no ene ma mi ene sentrofo atumi edi nkwa ma to no mutuo dia fa se ni kru no ene tie de didi so e Companies out of our beer, our nipperdium, a yan nine. Asra Limited Company, Oum. We Company Limited, Oum. Tramo Limited Company, Oum. Anna Akpateshi Limited Company, O Talim. Chase, what well, had done, Hosa? Aye, that done, Hosa, na chase. What it a man for? A one potem honum. This one Fabian canano, Nenipa unum re. Ehwia asra esanso ede tramo ka ho ede nsa pe so sebi ebru sebi okronto wa aboa na atwe sa niam aboni we nyina egu ni paduam ede abronko ana pe so wuria wa brabo ntia na ade ehwem kura na fa ba ko bi ewo mu e ni nyina anye de na wo de wo ka ni nyina afua so ede ni nyina edins ni nyina kabo mantri mo ni paduam na bo hanya ete ndia se ahwe kura be fa trim na we se nko bo dam kra nka yesense nko be ku ni pe Uboda ma se ni one nam ho sa. Wakwa yu wakwa kutire na asosu wada ye. Tinka ni ya se one nam ho. Da chibi ya uradi huu mabona su osa ya dia. Se ni ofri mufra wa huu se yes. Gote muna se nye izi. Nansu wa sansu wa edie waka hon. Ti ayi posifu wa achino. Se enye nse muhuna wa dienu. E u dienu. Wamaje hon asotro. E wamre numu. E wuzi ya maminye e wo kweji state. Wanso enye sika kwa kwa amune bi. Aka gumama nipa mienu. Krana na wo matoa ya nmewo ensiedo empanimfo ato nkra e dia bre na nanoma tankonya wo mo ewo kwaji state mpotem wo se wo mo mo na ye mra illegal mine yo tom mhm e biwa eduru ho nya sa pa dia e kum nipa Now, so far, my hint can raise a semi a drew baby and non semi as our fast and two crew. Umiana fiawa de kai, where me answer a two pumpunu mo, amia could chana nine. I'm a bayon and snitching abbot, so won't call my own abbot. And to almost one penny for shiny and well crone and mumia, yes, sir. A becunku mabruna dachi, yet two here quashu or mudumno. Disipoku Kong 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 Bono Champion and Abusia, ye dear see.